Yo, ebusia for me ma obi bia kwa ba aha eye Fox One TV so ena wasungu so a wutie no mede ede kweku anoche sa ena etie se ena ne da edikan ya na eja wabomode subscribe ede amame sa ena etie enema enum ai these are the 5 things you need to do before traveling outside Ghana enema enum a etwa se weye ehun hia na ebeboa se e wose weye ansa na wetu kwan every eye on my Ghana mu de edikan no ene se obebomode on my no awuko mu no hwehwe wo makira kwan e wo gogo TNA, Bisa, or mine home some war goggle. Or mine war will come no, a juma sem at the same, a juma ben the warho at the ma ho ho, saying and a ho ho any a timemufon and kita who dee a city. Aha, and crata sem at the same a war mine noom. Now, why yes, I'm sure you're moving in a de opese ubisa be a bisa goggle. O dear, call phone name Nebisa, unti means why I call internet cafes and say, so we yes, I'm sure me and son are what to quire a bell bois and say, O Becca could do who you know, what call you, Yanka. So we say, Cacre be a dajer any mre ever one, and O Bell bois, as in say, O Becca could do no call you, Yanka, Niti Bomodin, and son I'll be to quano, Bisa Gogo, Shushet, said your man no a moo a city, na a bell bois, San say be a man no a woo communo. Ejuma krasem no wo ho no e bia na enko ye ni nyina no e ya de agogo e betimi e de amawo e na wo ye ejuma wo man ni mu asikasen ye tumi dutua okase wo ye hoho a aya fe no ka ho san se ohoho asem nko e na temamu ni nso asem nko enti no hwehwe ni nyina fa ahoho de ho na me ye sure na me didi nso se gogo be ma won saka de opese wo hia bia fa oman no e ho sa e na etie de etosu mi nu dia etosu mienu menia se upeso otu kwan efri gane mu a ade etosu mienu so a wo ye beboa ene se oman na upese wukom no pe enkrofo a ebro miensa tiedie enkrofo ebro miensa na afi no bisa won se de oman no emutie adwuma te se de ubisa ogogo no afi bisa nipa wo ho bisa nipa woni wo ho na obia nso ebe ma wo on a drink, obi abema won a drink kire wo man nim enti enipa ebro miensa de me gidi se obi a eso de obi abeka kire eno ebeka bibi a kire san se futio kitua bi ebe wo mu a ebeboa a odi beto ukotodwum ansa na watu kwan se wo yen hwehwe mu kitua yi a menua eyesen se obebo ka kwa kwodru na kwa kwoye uhu yanka tie niye enfiti prekope enko yesa ukotu kwan na eja nyame ya wadom akwantuo na banti no na tipa daabi wanhwe ya obekwa kwodru no obenu ho eno ntina me se wo se bomoden na epesa ankrofo yi ne bisa won na de obeka no onso odibi ato ukotodwem ebeboa wo ye ba de etoso miensa ansa na meko eno so no ebia na afi ena waba bomoden un subscribe ya me a subscribe no so e wase ho I mi a subscribe no so e mami na umi a subscribe ni wi a na afi we mi a adoma na e won channel subscribe ni chese wa beka Fox One ebusua ne ho adoma ne so chese e bra ye di video betum bia no onso obetimi enya na wahwe bi kama 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 said ye said ye fata mami ento aso emfa e ma o enima enum a wuhia ansa na watu kwan efri o my gan na mu e yade a ebeboa o paadi ti no ye de eto so mi ensa e ye se ubenye sika emu odu Pesike mudu ne fatu ubotom tu kwan. Me ba cho tie ni ye. Pesike mudu ne fatu ubotom ne fatu kwan. San funsu edodo na aye enu won ho. San se ebre bi edu a ekwan a wotu ye no. Enka na sika wo won ho a. Enka ne enka won mere te se de wo bre. E de be ne be ya se obebbo besia aye wo ticket ne wo visa ene wo passport. Na wakwa ko duru o man ni na woni sika da wo ho ase bi bi mpo na aba na yesi ye bi a odibe ye bi emfaso obi ani so enti pesike mudu ene se wo begye besia mum na wo de atukwan akwa ko ye adwuma na akwa ko pen krata asem no a eno beboa wo se wo je besia e de ko ye krata wo man ni mu a eno yesin se wo begye besia de atwa plane ticket ne passport ne visa me pa cho tie ni ye se o de beji besia akodru akontu nu mawie na kapre kra ni wo no emfaso obi ani so nemu mu no se wa ye o visa o passport ani o take it awie a ani e unya sike mu odu e de to ho to kwan a ebeboa wo se wutu kwan na wo sike mu odu da ho ani ma bebre na otimi ye esa se akontu na wawure mu no ukodru a ente se de uhu no no ana de wodwene no enti se ukodru a sika wo ho a ebeboa wo asen biibia enti se mene wo a enka mepe sika mu odu pa na sana metukwan san se minim de meka eya futu se ma akontufo bebre ene mebe ya atwene san se se duduo na watu kwan no enya yanka obi eka de meka kire wi e kire wo enti fa na beboa wo se wode beje besia akoye o visa o passport ene wo take it die bo modern se wo beje sa besia no dia tu botom etu kwan na wo kuduru a wo benya ho mfaso wo dia kotua wo besia ne ka atyen se wode beye o passport o visa ene wo take it nkoa bo modern pesika tu botom sike mu odu etu botom na fa tu kwan na no ene beboa wo dia eto so enan nya bank account because dodo na no ye tu kwan ya ye ni bank account bia nya bank account se wu wo bank account a ebeboa wo orofo nya bank account wu nya bank account a nya credit card bi etu botom enye checkbook asem dabi ene wi ase yin ni checkbook na twam nya credit card bi tu botom na fa tu kwan bosome so a rands naira dollars bubodin saa kakra na eba wo nsem no fa bi kotum euros dollars rands saa sika kitinkiti na eba wo nsem no ano saa kakra na ano fa bi kotum tie ni ye nya bank account ne nya credit card tu botum ansa na watu kwan mr tie ni ye nya bank account pe credit card bi tu botom ansa na watu kwan wutu kwan a nyameye wadom na wonya dwuma eya bosome so a saa dollars kituwe bi no saa euros kituwe bi no saa rands kituwe bi no saa kakra na ano wo de kituwe bi na ano fakotum eya wa wo de eya wa wo de fakotum emfa nkosi obi susu obi mfa nkoye bibi ma da bi se egu wo account mu a dia opese wo die bia obetimi akofia saa de akoye wo wiya watu ko ebia na oni akonya se obesa akofie nanso mreduduo bi egumu bia no egumu ma wo mpatoti ni ye o emreduduo bi egumu bia no egumu de ma wo na se wo ye saa ebeboa wo asen se wo de bekwa akoma obi na nipa no akwakọ daada wo na nipa no akwakọ di usika se wo bank account a wo credit card bibia ewo mu bia wa wo dia san kitinkiti na ano wo de fagumu a mfie miensa mfie num na hwe se sen ene be ya ma wo ebe boa wo pa duduo na ne wona wo tu kwan a wonni saa ne ma ne bi ene yi wonya yanka wo bi enti me pa cho hye ne nsoma me bank account de ehun hia pa nya bi ansa na watu kwan na se wo ye ne saa ebe boa wo ena me srew ene banga wo mu ni din bi ani dwa tie ni ye banks a abaya je wana tum banks a wode Ghana aban hyehyeye eye adwuma banks a eba ya che enye ne basem pesa banks ni bi ni wo mu ni dwa me ba cho tie ni ye o enye banks a enra ni ne ya na eba enye banks a ukura wanyini sin no ni bi da bi pe banks a wo mu wodin a Ghana ban agye wo matum ene wo mu eni dwa na beboa die to so enum ne kra kra me de sori so ama wo no bo moden se utu kwan na watu awie na busua enamfo forget wo mu abusua enamfo forget wo mu fa wo hu sie fa wo hu sie san se die abusua enamfo ebe hu no sa no ma dwene be kyerɛ wo mu fa wo hu sie wo do hu sie be boa wo wate ase because e bia na wo hu so akwan kro enso die wo be hu ene de obeti enti no obedwen se nho ato wayeye enema yeye ama na wo ra fi wo mo fa nho sie na ɛmfa wo ne sika dodo a wo de bɛma abusua ɛne nafoɔ wɔ Ghana wontumi nsɔvɔ abusua problem wontumi nsɔvɔ Ghana problem wontumi nsɔvɔ nafoɔ problem nipa kye wo tie ne ye ɛmfa wo ne millions a de bɛkɔ kɔ ma abusua di millions a de bɛkɔ akɔma ɛnamfoɔ adi wontumi nsɔvɔ nafoɔ problem wontumi nsɔvɔ Ghana problem fa wo ho sie pɛ wo sika sɛ wodi wo ho sie abusua po ɛnamfoɔ po uko drufi na wo sika enamfo ne abusua na apo wo na no wo mo beba behwehwe me se wo mo beba behwehwe we nyi obi na me se wo mo beba behwehwe eti se wo pese wo tukwa free wo man Ghana mu a ene ma numi ena bomoden na ehye ne nso e ma me dedi kan no se de medin kan aka no busa e wo gogo de unnim biaro de busa e fa wo man ne ho afi wa wie no pe enkrofo ne namfo na obi a unnim no ho nipa bro miensa nebusa won se de oman no emutie se enru miensa de aya na enye enwie mudie sansem panifo se ade miensa bia ewie ewieye ekyere ewieye nti panipa bro miensa nebusa won eso de obi abeka na de obi abeka bia no so ebetuofo na wafa bia tu kotodwim eno achi no so no ntukwan ne keke wo kwa pesike mu odutu botom sike mu odu ne de minga hoka fa de mu odu pa etu botom wo di sike mu odu etu botom se wo di tu kwan akobra ko pesika obenya ne ntemsan se ene ye di sika ne yi sika ye de nam ne yi nam pesike mu odu ne fa tu kwan eno achi no so no nya bank account asa per credit card tu botom sika ni nyina akwa wa wo twetwo mu twom e kwa wa wo di mu enko ba bi enko si obi so enko si obi nsem na akoye basa ana wo twiwadi nya wa wo bank account e be boa ɛno akyi nso no forget ye busua twitwa wɔn asɛm so ma wɔn ɛ namfoɔ ne saa nneɛma no fa wo ho sie fa wo ho sie ɛno ano no sɛ wopɛ sɛ wodi yie wɔ akɔntuo mu a wotu kwan afa wo ho sie wɔbɛhu no na afei no nneɛma ɛnte sɛ deɛ wɔmodwene no so ate aseɛ no ɛno mmom na ɛbɛboa wo sane sɛ woyɛ dɛn a Ghana problem wontumi nsɔvo woyɛ dɛn abusua problem wontumi nsɔvo woyɛ dɛn anamfofoɔ problem wontumi nsɔvo wo di millions bɛkɔ akɔma wɔn mu adi ɛntumi nsɔvo hwee fa wo ho sie daakye wokɔduru fie a wɔn mu abɛba abɛhwehwɛ wo sɛ woate aseɛ ɛti hyɛ saa nneɛma nnum wei ɛnso ansa na watu kwan afiri ɔman Ghana mu na woyɛ saa ɛbɛboa wo medin ɛde kwaku anɔde aha ɛna ɛberɛ ɛbɛma kwan na mede wo asi Yami Shrao na onkao. Bomare nse ube subscribe ewo ya channel no asieho edi amami sa ena etie. Meda ase mamoni jia adeshi.